yabaye shampiyona niga amakipe baranyirahira nagaritse amakipe mara igikombe cy'amahoro mbikwi Rayon Sport FC umwami wa Zam Rwanda Premier League 2016-2017 APR FC umwami w'igikombe cy'amahoro mu mwaka wa 2017 ni Super Cup umukino w'amateka mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport izabihatana n'ikipe ya APR FC guhera saa 12 mu mukino w'ishiraniro uzabera i Rubavu ku itariki ya 23/07/2017. Uyu mukino muzawukurikirana live kuri Azam Sports 2/16 kuri decoder ya Azam TV honyine. Ushobora kugura ifata buguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifata buguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,650. Tuhafitiye kandi full bouquet ku mafaranga 9,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.